Welcome to our channel.
Welcome to Rover's World.
Yes.
Good to see you guys. So check it out on new house. Shout out to my Aunty Tina in Australia for making all this happen. She built this house for her siblings and our extended family. So we are so grateful. Gratitude to you for
building this house.
For building this house. So thank you.
Okay. Bye.
Te mo ilo fala be malulu te mo e ma fana fana be ofea ole nei la lola te au mauai te mana tu alo atu nu umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau I le ele na fo I mai e le atu e fai mo tofi Hoe Samoa e maopopo mai I e e pei o le tolo Pelele I fea ai ma au lava I le vai Samoa e maopopo mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai ma au lava I le vai
E una au maui e tunu ue se vava Uma mau I vasa e tele Samoa e le ngalo tu oe O oe o la upe ni na tau tele O le to mai na tu umutu mai O le ponga I o lo uata mai O tu faafetai O au tu manai a wanga Faalo aloi so o se tangata Le ala le o lo umita mita Peni na oe o le pasifika Lo faavai I a tu Lawanga nuu ia uu mau ia faavavau Solo Faatoaga Pelele I fea a maʻau lava I le vai.
Bleeding, and I need
turn.